wabikora niba ubyemera ko ari we wabikoze kandi udashidikanya ko abishoboye kandi ubyemera ko utabishoboye wihangayika n'ibindi azabikora wihangayika n'ibindi azabikora kuremye afite ubugingo bwawe mu biganza bye agufitiye imigambi myiza gusa cyo wihangayika n'ibindi azabikora wihangayika n'ibindi azabikora
Arashoboye, 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 arashoboye